Kichimunavu working party, mane President Ruto yero 2022 September. Kane giwuok tineno ka gitiyo ma gichiwo report. Report gino poko kick off te kundege te. The higher education financing magiluongo ni the new funding model. Wanwa luongo ni the mutating funding model. Kech kaka nobedo unveiled cha gisani gipogore and mheshimiwa bro yeye kora ni gipogore. Kech kata kichiwo examples ndalo mane gi unveil na ntiere bands ka indi angwen. Dong na gina ngwen. Sani gina beach. Kaka gibeda beach no bende ngeni podo kia
nito. Ngamotimo lokrok beokia.
Okungeni magotimo. Yani the mutation, yomotimo genetics. Ngeni yani gima lokore.
Manyuolare.
Koro okinyal keto, the late Michuki used to say you are juggling a lever. Kichikiani to odhi luar nade. Okone ngubenuwa keto somo eyo ainano. The school, the fee structure mar colleges. Nina noka. Kane the yellow coops portal, Kenya universities central, Kenya universities and colleges central placement services. Kane yellow kanyo, tina noka, edwa the timo engineering, civil engineering, edwa timo aviation, edwa, those courses, you know, portal no na mi fee ma goi ya goi gibutua. Nye nyithindo mano dhikuro, noko ni ankachi, kakuro high school cha, Emathagora makata sani mondo mina dhia yod results slip. Uwe mana gija